in this Karakia, which I offer in the Maori language of Aotearoa New Zealand, I ask that the light at the core of creation itself come into our hearts and minds, that we might walk in the light, that we might walk with compassion in our hearts, and we might walk with the courage to carry our dreams into tomorrow. Nā te maramatanga ki te nākau o te ātua. Kia koha te maramatanga ki te nākau o te tangata. Kia koha te maramatanga ki te ao. Mā te maramatanga, mā te aroha, mā te kaha, te whāko, te whakaranui, te ao, te heimau.